nyaka Dutch East India Company yale ndanga okokuqala. Unyaka ka 1652 kwakunyaka Dutch East India Company yale ndanga okokuqala South Africa. Kahle kahle inhloso yalabantu kwangasekho ukuhlala. Kwakukuset up ishop because ama spices ababewathola ngase East bewayisa ngase West. Bekumele adlule khona la at the tip of Africa, e Cape Town. Base baset up ishop ukuze emkhumbi edlulayo abantu abadlulayo bathola ama refreshments. Angazi ukuthi basekutheni base bahlala. Abantu bokuqala ke abalethwa yile company at least la South Africa kokwama Dutch ase Netherlands. Kwalandela ama refugees ase France. Ndela ama refugees ase France. Kwalandela ama German wase kwagcina ngogabadiya ke ama British. Ngokuhlalisana kwabo ke South Africa noma e Cape Town they intermarried. Yabo iGermany lashada ne French sashada ne British. Kwayinto kanjalo nje yabo. Kwase kugcineni kwakhandeka labantu esibabiza manje ngama Africans. Labantu ke bafundiswa a Calvinistic religion ewaziwa ngokuthi Christianity. Kodwa bebesebenzisa i-Old Testament ne-New Testament. I-New Testament bengathinti inhlobo. Bebegcina nje i-Testament nelidala. Labantu ke bebefundisa ukuthi bona banogcobo, bagcotshwe uNkulunkulu yena himself. So labantu bakhula bazi ukuthi they are the chosen ones, bona uNkulunkulu wakhetha bona. Ngalesikhathi ke uNapoleon ngimbiza ngoshakazulu waseFrance. Ngalesikhathi uNapoleon defeata amaDutch eNetherlands, iBritish Empire noma yayingakabi empire ngaleso sikhathi ngaleyo ndlela. Yabona ukuthi hayibo nabo bayadefeateka abantu baseDutch nathi as-extend i-empire yethu siyothatha i-control lapha eCape Town. AmaBritish kodwa only held power eCape Town until u-1802, I think. Yeah, u-1802. Emva kwalokho bayinika uBadvia ipower. UBadvia wayikontrolwa eNetherlands. Kusho ukuthi ipower yayisibuyele back to amaDutch. It was around this time futhi la sekubonakala khona ukuthi kuyacaca-ke manje ukuthi yazini iBritain neFrance neSouth Africa bayalwa straight. Bagcina belileke ngempela endaweni yaseBloemfontein eCape Town. Uyayazi-ke nawe into yepolitiki, imali, umnotho, umhlaba yabo. Kwakukhona obvious wayenemali ngaphe komunye because money changed hands yabo. Bakwazi ukuthi okay so bribe lo sithole lokhu spread lo sithole lokhu. Ekugcineni kwalokho kwakho konke lokho kubribe lokho iBritain yahlala in power iCape Town.